ya mgambo ikilia kuna jambo.
Subira yako hatimaye imevuta heri.
We promised and we have delivered. Guess what?
TV 47 tunakuja, tunadunda ndani
on DSTV.
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 On DSTV.
Channel 268.